Congratulations. Et puis, je crois que l'église à Jérôme commence au Zos. Ça fait une congratulations. Quand c'est qu'on a mis le premier prix là, je crois que je vais combattre. Je dis ça, c'est faux. Ma congratulations, on s'appuie sur ma banja avec la mine. Je voulais ma peau. Ça va avoir un prix là, commence au banja avec la motion. Si tu n'as pas compris ma séquence, je me dis pour les miens.
Ndipo ngati kuli chinthu chimene makolo lero tikupemphera kuti Ambuye Ambuye chonde mukanandimvera chisoni mwanayo alowe mbanja ndi pemphero limene tikupempha wina aliyense pafupi pafupi makamakanso kwa atsikana ana akazi ineyo ndikukuuzani makolo amene mabwera pano amene mwaperekeza anthu awawa mukanalowa mumtima mwawo ndikuona mmene akusangalalira lero kuti athana nazo mwana wawo walowa mbanja masiku ano makolo akukhalira kuyang'ana uku ndi uku wakani mwana wankazi akukhalira kutenga miyala kuyika pakona walowa muno kumpanda ngati sasamala timugenda ndi mmene zinthu zilili. I think we should accept that's a fact. The menacing to see me. Ndelelo Allah akakupa samwai. Mwana wako wankazi. Ndikulowa mbanja. Chintu chantengo wapatari kwambiri. Ifeo, lero lino, tingo kupempelela nikuti. Ana ena osa amena asalao. Atenge njira. Imozi mozi mena atenga ana amenewa. Allah. Tilipe makamaka maambiri otira nkule. Koma. Utenga watu umene tukufuna kupereka kwambiri kumabanja ameniwa patsiku la lero komanso kwa anthu ena Mungu ukumbusana tidziwe kuti makamanganya amata ukwati ndi mapemphero ukwati ndi ibada kungopezeka kuti mangogula mtauli mukuenda mafika pena pake kungogula perfume kuti this is a gift for my wife. Kungo fika kwa uza kuti, madam, my wife, this is your gift. Angelo kibize. Apeleka perfume kwa kazao. Ma yiso kumene kwa sika na chumuzi moza amene maluwa mbanji. Kungo chitenga mkanjo. Kungo usita mkanjo uja nukuza kuti, lero muvala kuti, angelo bize, asitila mkanjo wao. Ndizingati zabu ino zimene tinga peze, chifucha kuti tukala bwino mbanja. Akaza kwa maenda nao. Kungu wakwila pazanja. Antu mkuona, antu kumandu kumandu wajari nchikondi. Angelo kumwamba. Sababu. Akwila pazanja. Akaza kwa. Ndipo tu. Ndili serious. Chifu antu ina kuzakoza ni mbocheza. I'm serious. Ndi ibada imene ibada. Akaza amuna kwa kungu fika nyumba. Asika anamuni kumene kwa anamalo mbanja. Kungo fika muna anu nyumba, chongo fika pala tai, ndikuwa masura tai, ndikuwa masura ni tai, ndikuwa masura tai, angelo kumwamba kulemba, ama sura muna otai. It's about, and Allah is going to reward you for that. Kala nikaya hapa, china nguwa ndichi, muzitafuna china nguwa achi, ife tukonza tiyo. Aya, kuma hapa, tenga nikaya mpunga hu, uo vika hu, muzu uyamba, parikena kaka mukona zvine ndikuchula zvet ndizasi kwana zvine zvo ndingani ndizimene zvino kunena ndizimene zvimene mamuna amati kuti amunanga akazanga akutandavuza chani ndi life yoto sindau yokuti mukakale ndi mafoni wina kukona 24 hours WhatsApp without talking to each other. Sambi. Zima tembe muko sopano. When you mistreat your wife, angelo kumambale mbakuti, ankita mistreat nkazu wao, sambi moto. When you slap your wife, kungu amenya basi, nkaza nkati, angelo kumambale mba, angu amenya makufi itakaza wacha.
Takbir.
Ndiyo kwa titu. I tell you, Mukachita chambu ino, Allah reward you. Bad, Allah will punish you. Chifwa, nkazi wanuyo is the creation of Allah. Your husband is the creation of Allah. If you mistreat your husband, kubwera, amuna anu, akala pampando, osa apasa moni. Azima ya masikwano. Kumangu adusa. Kodi maenda, basi, si maenda, basi. Anyamukaswa pita kwa neba. Kusia nyamata uyu wapu nabwino, alipe angono ngeka. I tell you, apita kwa neba akutu. Kuma the whole day, unani mtu kushito. Mama kutu sipono mchezi nao, akazi amuna anu, sumu kucheza nao. Mama kwa mkwa chita mistreat. Inusu azimai, Allah akulemba ni sambi kumansu waka kuchita ni punish. Because of mistreating your husband. Wallahi, I'm in the mosque, in the masjid now. Ndi ibada imene, my brother. Ibada. Mtu ako za kukala wanazo kujana zimene zingata kukala buinu pabancha. Sima sewe ila masiku wanaongo te, Abbas, I don't care about you. Hey. Ako kuzani mkuti nyumba muna mulibe chakudia. Kulipaja, inu pajama landira zingati. No! It is your responsibility to make sure mkazi wako akudia. Don't say, kodi banji tichita chonchi, inu muzigula ufa, inendizigula mpunga. No! Iweyo Idris. Zofala za nkazi, iweyo Idris. Nyumba yokala, iweyo Idris. Kulibe kusonkera, chabu inongati musonkera mugulizana. Kwa maana zisekala za kuti mino waka kufuna. Osa kala za kuti za kuti. Kodi ine nikugona nyuma muna ndiendeka. Inubanji mwezu unu osa lipira. No! Chifuanu what happens? Zimene zikama chitika, na zukuma kangati business ukwa tuucha sopano. Ni chifuwa chake mamuna kangoti wa chukwa panchi. Kabi kabena kazi wa chukwa panchito. Basi kusia kumkonda. Gati kazi wa chukwa kusia kumkonda basi. Ai ai inu mungo kala panu gati goalkeeper. Lelo. No. Ukwa atindiwina ndala mandizina. Zofunika ali insate. It's a responsibility. Shedrisa. It's a responsibility. Kuina kuli konse mwone sisa kutin kazi wanu waja chani. Akufala chani. Akugone potani. Uzan, malamono chisiramu chukutero. Andinete yu ndo kusatiza zimenezu. Ndaina ni mazifusa. Kutengati chisiramu chukunena kutuku kwa tindi ibada. Kumatulira kazi ndi ibada. Kungira pa kosi. Boja pa kungira pa ujene pazanja. Kapena mwina kungulira chofala. Kungulira zosezo ndi ibada. Antu amena kala zaka fifite. Ndi kwa wana munu ena kala zaka fifite. Alipa kula kulu munu amena kala munu kwati. Sinda achula ya. Kwa mwina mwuzi mwana na kumenu kwa nini. Akala fifite 40 years. Ali munu kwati. Ndiye tipezeka uta amene wa mamwe tulira, akazao, ama gulira sofala, akazao. Sawabu zake zi adina zingati yomu. Zambi mbili walai. Every time, mkazo wakunchita titi bwino, akukana ye bwino, sawabu zo kazoka. Ndiye tirekize sofano ena, amena kungoti deire, ziponyongo, po, po. Pane, kunena pano, aongola na manjakari mawao. Ama pwena kuno manjata ungola. Mazulansa kama pita, aka ungolansu. Azmai, 24 hours BBC. Utembe nukila huku. Tata minu kane kai kuno. Mundi yanke kane ngari, mundi yanga si mugona. Deile. Nyumba imene yo angero sangafiki. I tell you. Chungo fika nyumba, nukufika nyumba, mama mkupasa moni. Eya, machirabu inu. Taulenga ni message inu. Bwanji, mkwane dikila kani dikali pansi. Ndiku dikile chani uwe. Ndimene mwoyo tukali na masikwa. Mwoyo osala mkulana. I tell you kuli antu amina kukala nyumba. Ndiku mankula mkulana pa WhatsApp kwa mali nyumba imozi. Ndiku zani. Pena sosa la mkulana. Chakudia, kubwene sa wanshito. Chakudia, kupika wanshito. Mazo samba, wanshito. Zofala, wanshito. Makabudulankati, wanshito. Su kwati. Wallahi ndukuzani, su kwati. Don't cheat yourself. So kwa tumene yo, that's business. Chakuda chimene amapika mkazi wako. Ndikukupa sai woyo pa table. Ari ku kitchen. Ndikumamva kumakuta chwe. Chwe. Yuli pampando kudikira. Akabwera yambande kayaka. Ninakoza tintutumba ati muyambe chimene tikaye. Ndikubwera. Ndikubwera so ndikena. Chakuda chimene chuma chinjoya kuposa china chichonsi. Ndiye ya ucha chikondi chimene chakatenga ndikumposa 100% yose kumposa wanshito. Iwe ndikumango ni wanshito. 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 Wako atira nani? Wanshito. Na kisi namena kuone kila kubalo. Pangono ngono ali hapa. Abana muje ichi alipafupi. Abana muje ichi alipafupi. Aina yaka alipe huku. Zintu zikusoko ni kila hapa. Chifukwa situ kuzua maresponsibilities atu. Mundifuse eneo. Azmai atabwela 100, ndukupika nsima. 100 azmai, ndukupika nsima. Ndukukufusa iwe ya kuti. Nsima imene, mchula imena apika kazi hangu, ina apa. Kuchula. Kuti inde nsima ya kazi hanga hii. Andisi nikaponye. Chifukwa cha chikondi. Nkazi wakuyo ama ziwa kuti uyu. Ndiye wanga mene. Kuhizi wansima hiki. Ndukuzani. Kumwela azimai 100. Ndukuime pa window. Ndukuose ndukuika manja chonchi. Mundima. Uwe ndukuma kuila manja chonchi. Zanjala nkazu wako kulikula. Na wapi tunyono. Allah. Nchifuachaka manina kuti tupi limozi. Kulizi wa tupi. Kumene kundiye kukonda anao. Kumene kundiye kusungana. Choncho ine. Sindi kufuna kutarikisa. Ukwati ndi ibada. Dema pempero. Muka chitabu ino Allah akulipirani. Muka chitazo ipa Allah akakulangani. Therefore. Muka sugoze. Ntai zonse Allah. Pamene muka kalipe na balibose. Muka muope Mungu. Mungu akakale nyumba mwanu. Pena balibose. Wina saku pempera. Zipempera. Watini. Muka isome pamene pacha. Ani mukachita zoteka wai wafusa watini uja. Mukampuze watini uja sopano. Ndiye banja. Ndukufuna anizabu inozonsi makolo. Komanso. Anyamata inu kufuna anizabu inozonsi. Aminesi muna kuatile inu. Mumve. Kuti. Muka kuatile. Ndiye kuti maloa mapempeo. Mumuopi mungu. Ndipo mukozekele. Usangutile lopano. Ali hapo. Ali. Ndiye zibana hatu. Ndichindu chosanga asa kumpili. Mundu kukaa ndi banja lakubuni. Mwachikondi. Ndichifuwa chake Mungu akune na kuti. Mungu akumana po yamba. Chikondi chema kala pa mwamba. Mawada. Mawada ndichikondi. Chema kala pa mwamba. Mawada. Ndiye kumukamakula. Mukamakula. Mukamakula. Kachikondi kache kama kanga tika kusika. Ndiye kama bwela nuka rahma. Kachisoni. Rahma sumanu mabwela kusajita kava. Pamene pa kuchoka chikondi paja. Ndiye mata. Akazanga matero ya, no problem, basi, ndakukhululukirani. Inu ndine, takala limozi, palibe kusiana, teni basi, tizikala limozi. Basi, makhululukirani. Rahma, mukamona mwana wanu amene watuka nyumba amene muana. Kwa unana aja chisoni kumva kuti, ndichoka ine panana ngazi futika. I can't do that. Rahma, ndi rahma zatu imene, simono, akula akulu mkwa unapani. Simono, rahma, alipa rahma. Aliyesa kumumva, nzake kumvera chisoni. Aliyesa kumvera chisoni, kusunga anano. Ndizimenezo kufunikina. Choncho, sindi kufuna kutari kisa. Zabu inozonse, mungu wa kutari seni. Nyamata zimena kuchita, akumati no. I'm not ready to get married. Oh, I'm not ready to marry. Why? You see, ndala ma, sizi nakwani. No. Sichifuka chimene choti mkani kepa mwuspa mungu. Why? Chimene sichifuka. Chifuka kusanga la kucha. Imeje ndi sunna chabe. Chipunso chabe chantumiki. Kuma zeni zeni nde izi. Ndiye fetimba tembenuza. Alipa anyamata ena. Akuwana mpaka na zaka 45. Sana kwa tila. Nita umamu nani maziwa ene. Akutima sini ubacha. Kuchita kunyadila kuti sini ubacha. Kwa afusa akuta akusonga nisa. Budget yake ya tunduwanja. Atichipaje di. Kuma akusonga nisa. Budget akupanga. Kuma every weekend wa kunyanja ni mkazu wina. Kwa una bisa ngali moto, musienta. Ulendo. Bambo, mesa mkutu mulipa budget. mukupeza sambi zofurika nde izi zikachitika izi basi zinazo zongosangala tukufuna chisangala chonse inshallah tikaje nkukuzo zokumwazo zonse zabwino. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.